Ringa, zwakala ndikufake lulaini. Ringa, khululeka ke subane wa. Ringa, kota kebe yintetho yemali. Ringa, kaloku uthetha nejani. Ringa, zwakala ndikufake lulaini. Ringa, khululeka ke subane wa. Ringa, kota kebe yintetho yemali. Ndayiphilan logqirha ndiboniso shofere ndizochaza ubana apha ibhokhwe ndim ndiyijani yantongasomamelisisa manzi kakhulu kwa idrip thathi sipho sibonele sigqendaphekasi ezilayiti zikhala kakhulu wena show up then uzingqina kangaka kaloku mtshanam ndiphandele iolasi bathi tamteli lo mlilo uthatha khola sibafethu ndisazobufafasi vesi nevesi ndikuyo ndayisapasa ngeke ndiringe kaloka nokalasi nge ndiyibhokhwe xa oko ndiyaxhela ufuna undazi zwakala ndakhele Femo attention xa ndithetha mame bebe kumba ndileza nguthongo ndehlela yo Hear me up small talk andinqanywa noringa Hear me up riyetsoxa uthetha ngediba soze ndiphezu ndiyarhasa always remember ndisaza nqena nobeki oleta kaloku ngoku le light iyafasa ringa kaloku uthetha nejani ringa zwakala ndikufakele ulayini Ringa, khululeka ke subane wakho. Ringa, kota ke beyintetho yemali. Xa ndithetha kwasike kwathule bathuthi xo ngokusebenzisa iyeza. Hayi nophika, read on the Bible then tell me andikho kwiphepha nephepha ngenyani ndiyabheja ke sana. Bhala ivesi kuvuka usathane ndibeke ithemba ndizokwenzela laa nto ndithetha njengoku ndicinga imali. Yo. 2022 dem ndizenge trakho ungathuli ufakele nesijimbo sakho sacise grand ubaxelele nanku ulapha uzondilimasa but anovaya ndingabulelanga ringa mna andiniboni but anospeeda ndingasukelanga ringa cause I am the coach